mu gihe cy'amasaha yo mu gitondo ni ku musozi Tyazo zone mubone komine ya Kabizi ahari ikimanga kinini cyane gipima imetero nyinshi ariko rero ngo siko hamye hameze kera ngo hari hameze nk'ahandi ngo baraharima kandi bakimbura nk'uko bisanzwe ubu rero ngo imanga yarabaye ndende cyane ku buryo mbere ngo hamaze gupfirayo abantu bashika babiri abo rero ngo bagapfa bivuye ku gutembagara abarundi bari mu gihugu cya Mozambique bafashe umugambi wo kujya hamwe maze batora icyumviro cyo guteragira ibiti by'ubwoko bwinshi kuri icyo kimanga mu ntumbero yo gukinga ngo ntikibandanye cyongerekana aha barahashize abakozi bakora bakongera bagacungera ibyo biti ariko rero ngo hari ingorane bahura nazo cyane cyane abashaka kuragira ibitungwa byabo muri ibyo biti
nitwa izina
yego
ndabisuriye ja
ntama wewe mbega ufite imyaka ingahe
jewe mfite imyaka 71 numwe
ari mbega uba hano nyene ngaha hitwa gute
yitwa gatsimbiri ni cyazo komine Kabizi zone mubone
yego ubangaha ityazo rero
hano
dusanze hari ibiti mbere ni nawo mugambi leta ifise mbere bahuye n'ikivugo cyitwa ngo ewe Burundi urambaye hano hantu tuhasanze imanga ndende ariko imanga yobimaze igihe kingana gutega mutama muravye
turavye imanga yobimaze nk'imyaka 52
ego yemaze nk'imyaka 52 kera hari hameze ku cyanke byadutse buke buke byaje buhoro buhoro
kera hari hari hejuru gato gato kugeza no hatera hamanuka kugeza ni muri ibihe ubu hari imbutse gose nimo kuhajabuka biratugora kandi abantu bamwe bamwe baramaze kwafatira n'amasanganya tubatwara imivyimba
byagenze gute
yaratembagaye hari umuntu umufa yari umuntu umufasoni tujye kumuraba atabarizwe n'abarengana usanga yamaze gupfa
urumva rero yakorokiye muri imanga kubera ari ndende cyane
yome yongera ka imanga nyene yongera kandi umuntu w'umushinga ntayo ngarekorokeramo nyene mu mpande z'amajepfo iyo rusokera yongera afa nawe nyene bamutewe mu vyimba
yegome hari rero umurundi yagize umugambi wo kuhateragira ibiti mu ntumbero yo gukingira iki kimanga nyene kugira ntikigume gisidagurika ibi biti ni wewe wabiteragiye ni wewe ubicungaga mutama bimeze gute
ibi biti nize nabiteragiye turi kumwe n'abagana agronome ndabiteragira kugeza naho bigereye imbere y'imyaka 2 ndabihagazemo birasumba mu burebure bwavyo kandi bitera biduga
ubwo nta ntambamye ugira ko abarundi bakunda kuragira mu mashamba ngira ngo bohita nko mu ishamba ntangorane mugira muhura nabungere bashakuza kubyonora
yegome birashika cyane gose abungere bibitungwa barasakuza n'intungwa bagahindira muri ibi biti biri muri ishamba ryo mu gisoko bitanya bataziranya guhonga hanyuma ndiko ndavuga bambira amajamba adasobotse ibitutsi bimwe by'ibikoko by'ibisirasoni bakanankora ko kugira ngo bantu bite hanyuma nsamura kumenya n'inkomoka mabankingiye kuko ntabasubiza
uraheza ukihorera wewe ukabandanya ibanga ryo gukingira bino biti kugira ngo ntibyononekane
yego cyane
ariko nibaza ko baraheza bakakumvira ntibabyoneshe
ntibananyumvira barabandanya ariko nani kabandanya ngirande mbambira bo harigeze nokubaho natacyari kuri muri gusika muri ibihe kuri aho batanga kugira mbatenyenye yegume silva ni imana cyangwa satani irabampereza ndafata nk'intunga zikizika kuri zine hanyuma ndabata ka mande gatonya katarenga nk'ibihumbi 10 rero kuva icyo gihe gusika ni kwizuba ni kwiza ni muri isaha ntibaherutse gushyira izo ntungwa muri ibiti utazira Burundi urambaye
mbega nyine nk'umukuru w'umutumba mura nibya bigoranye murashobora kumwitura mukamara buti abunyabona abungere bariko barandengera
yegome cyane iyo basize izo ntungwa hana babanwe n'abana biwe ndagera hayi mutura akavuga ati mutama mushinga ntaye ndagerageza kugira ngo nihanikize abo bana banje kugira ngo ntibase gushyira ibyo bitungwa muri iyo shamba n'imwe ibyo biti yo isoko ya nyaguhonga.
Uyu ni murundi aba hanze yagize uyu mugambi. Abandi barundi baba hanze mu basaba iki muco boterera kugira ngo bateze imbere igihugu cy'u Burundi. Bwabibanze.
Cyo tubasaba nuko nabo nyene igomente babona ibyo twatagira hano ariko akambwe karabasikira ibyo murundi avuka mu gihugu cy'u Burundi muri 10 kabezi ari hanze ku migambi yagize. Nimo nanyo tusagira agume yongerekanya n'ubunye nabo bandi bari hanze tubasaba nabo nyine kubugirande boza kurunguruka ibyo ari karabandanya gukora nabo nyine batse bafatiraho bagira uwo mugambi
cyo ne twasanzwe gwe mu Bosco.
Yego Bosco, wewe na wewe ngo uri mu baraba bino biti hano mugabo nturi nturaba kuri kino gice turi mu wewe uraba ku gice gitumbiriye hehe
cyo mpera aha hefo ahantu ku kiraro nacamanuka gusika kuri ari amashuri yefo ahantu bita kuri wayiwamo.
Naho nyine harateragiye ibiti.
Naho nyine harateragiye ibiti nk'ibi nyene mubona ngaha.
Ibibazo muhura mu gucunga ibyo biti byo bari nk'ibi.
Ibibazo duhura hanene byerekeye abungere. Baragira impene inka. Mwa tugerageze kubabwira bakuramo mu geto havuye bakomeza bagasubizamo. Mwa tugoma twasirikira.
Icyo kibazo ariko abajejwe intwaro y'abankumukuru w'umutumba barashobora kuba bakize.
Barakize ariko turagerageza tukababwira ati gerageza mu bihanikize twageze no kusinga amatangazo ariko abantu babyubahiriza nk'uko bitegerezwa kumera.
Umufundi w'indimo hajejwe ibyo biti nawe aratubwira ubuhinga n'ubwoko bw'ibiti bariko bahateragira mu ntumbero yo gukinga ngo icyo kimanga ntikibandanye kongerekana.
Jenny twa engineer ndetwe ko obvise
ibi biti biri hano ibi biti nubwo kubuhe kubera iki mwashimye ubwo ko kubuteragira hano.
Ego murakoze ibiti biri hano na magreverio twashimye buno bwo ko nubwo ko bubana n'izindi ndimo turavye tubona yuko gukura hano hano turashima gutabona ubwoko.
Muravye mbega hano hantu urabona hari kimanga kitari gitoyi. Ibi biti mubona bikwiye kuzohakingira cyanke mu migambi mufise cyanke mu migambi mufise muzobandanya guteragira ibiti narijya iki kimanga ari kirekire. Mufise umugambi wo guteragira hose cyanke hamwarahejeje?
Oya, dufise umugambi wo guteragira hose ntituraheza kandi ntuzokura ku bwoko bwonyine gusa. Twasanze n'imikaratusi ikenewe imivuga ngoma nimisave ibyo turi mu migambi yo gutegura amatuta yavyo amapepiniere yavyo kandi turifuza kubandanya twakwihaye ihangiro ry'imyaka 4 mugabo kubera ibibazo by'uburyo twaramaje twahagarika.
Muravye iki kimanga uja hasi cyo bagipima gute umanuka uja iyo giherereza naho cyo bagipima gute?
Tugeranije kino kimanga uja hasi cyo bagipima nk'imetero 200 ariko turiko turamanuka to fata ku nk'ibirometero nka 10
birometero nka 10 mu migambi mufise rero mushaka ko ibyo birometero 10 byose muzo bitagira mu biti.
Yego cyane.
Uyo mugambi mbega leta irabafashamo canke n'icyumviro cyanyu cyo muri wa mugambi wayo wewe Burundi urambaye?
Murakoze. Umugambi ni umugambi wazanye n'umurundi ari hanze ari mu diaspora burundese yipfuje gushigikira umugambi wa leta umugambi wa rundurambaye ariko aratembera mu gihugu ciwe muri andyo yahariwe abarundi bari hanze yasanze uko yashize hano hantu atari ko hakiri arabaza cyane nuko ngene isi iri ku irononekara aca yipfuza cyane ko yogerageza gukingira ibishoboka mu gutera bino biti mubona hano hantu.
Ariko hari n'icyo musaba leta kuko nayo irashigikiye uyu mugambi.
Egome cyo dusaba leta nuko abajeje ndimo hano muri no komine bo gerageza gukingira mu guca imikobeko kuko turabona yuko amazi menshi azana ku mitumba intamiye kino kimanga akaba ariyo anacunona cyane.
Ibiti mwateragiye byoba bingana gute cyanke aha hose hazotwara ibingana iki mufise imigambi gute muravye igitigiri cy'ibiti ushobora guteragira hano?
Ego twateye ibiti ku mahektare 4 dutera ibiti 444.
Urumva mwavuze ngene hareha hasigaye ahangana gute hazoje ibiti bingana gute?
Ahasigaye ni hanini cyane. Ahasigaye ni hanini cyane ntiturapima ariko twabona ko ibiti bizoje hari byinshi cyane.